ɛyɛ ɔnua
sopati mu
obiaa mɛne nyɔnkoma
relationsɛ
na mɛne ne yɛ kuro
sina
sɛbio nyankopɔ ahyehyɛ ato sɛ ɛda bi
bɛbaa
obiaa brɛ
bɛbaɛ
na yɛkura ne ɛyɛ awerɛho sɛ
bɔse
mehwɛ nkɔla nketoɔ
nosia
a wɛgya wɔ ho akyirɛ a papa na nka sɛ ebia sɛ ɔtoto ana wɔ aba deɛ wawei wobaɛ ɛnɛ so so wobaɛ wotwa a ɔba ntɛm yɛ baa watena ase
aagye
sɛ mekɛ nti na si yɛkora na agyi di a na deɛ ɛbɛka no sɛ nyankopɔn mfa ne kra nsie baabi bia ade kra wɔ sɛ yɛsrɛ sɛ nyankopɔn mfa ne kra nsie na ɔma ɛsɛ kɔ a wɔɔkɔ no ɛhyira foforɔ me so ɛmmra abusuafo ɛne adɔfo nyinaa so ɛti ɛbɛka sɛ demmerɛ fadue na yɛahyɛ ne yere ɛyɛ lilia nso so wɔprae sɛ wɔnyankopɔ ɔmfanhwɛ kɔla no yam sɛ yɛbɛka no.
Ok, yɛbɛka sɛ obi wɔ hɔ a ɔfiri mu a ɛka sɛ ɛwɔ adeɛ baako bi ɛyɛ very remarkable nipa no ho a yɛde kae no ɛka sɛ dɔnkuma a ɛdeɛ mpa na wode bɛkae dɔnkuma akamfa no ho.
Dɔnkuma deɛ ɛka sɛ fat na kokoto ɛfiri sɛ yɛyɛ adwuma togɛda fat ne koto yɛ togɛda na yɛfrɛ young patriot fat initially na ɔno na yɛyɛ leader akyɛ sɛ ɛne no kɔ sɛ ɛma kokoto fat mmerante ɔkoto yɛ togɛda
na obiaaɛwa
ate wote mu sɛ a wɔdedeɛni ɛno so no
sohu
sɛ
ne
internet ame
ɔyɛ
obi a ɔyɛ hyɛ afo ame yɛne nam a yɛkɔ kurase ba nyinaa no wɔ sɛ okita mepa no ɔredi na ɔkɔ akɔtrɔ ne lɔ exam sɛne deɛ ɛkae ka mo nyinaa ɛti saa de no mede kae no ɔabe ana ɔwɔ akokoto so